Sanibonani igama lami ngulindi kule video ngizonikhombisa ukuthi uregister kanjani ku-Avbob. So uzothola ilink efana nalena bese uyayiklika bese uma uklika izovula iwebsayithi esona. Kule website le uzofaka igama lakho nesibongo ne-cellphone number ne-email address and then nenamba yakho bese ufake i-password yakho kube into ozoyikhumbula le ozoyifaka bese u-check isponsor sakho. Mawulindi sheris ubhale Lindi Ngobe and then bese izokunisa kwelinye page. Kulolo page uzofaka ama details wama billing, email uyafaka futhi igama lakho bese ufaka iregion Gauteng or Limpopo and then ufaka isithi ilokishi lahlala khona la or lahlala khona bese ufaka i-postal code bese uyabhadala. Ungabhadala ngekhadi lokho mabhadala i-account yakho izoba active after uqeda ukubhadala. Mara uma usebenzisa manual anyeke zibe active after uqeda ukubhadala, uzoma 24 hours or 48 hours. Bese uma uyenze leyo online izothi ufake ikhadi lakho, uyafaka ama-card details akho. Kumele ikhadi lakho libe nomaster card or uVisa phambili and then lizobhadala. If alinayo then sebenzisa i-manual payment. Manje ngizokukhombisa ukuthi i-manual payment yona isebenza kanjani. Uyabuya futhi uklika la yabona la ithi manual EFT, uyaklika khona bese uma uklikile izokunika ama banking details lapho uzothumela khona. Ayikuphi reference lana mara i-reference uzoyithola uma uscroller uyaphansi uzobona i-order ID. Leyo order ID kuzoba izinayi uzoyithatha ifake as reference nalama banking details abakunike wona. Ngiyabonga.